uyu wa kabiri igenekerezo gicenda nzero niyo isosiyete Canal Plus yatunganya ikiganiro kubamenyesha makuru kugira ribamenyeshe ibijanye n'ihiganwa rigira 34 ry'igikombe cha Afrika kizobera mu gihugu cha Cote d'Ivoire kuva ku igenekerezo rya 13-0 gushika ku igenekerezo rya 11 Ruhuma uyu mwaka wa 2024. Imbone karimwe nuko Canal Plus yazanye shene nshasha izo kwerekana ko gusa izo nkino. Iyo shene ikaba ari iy'icenda ku bantu basanzwe bafite decodeur za Canal Plus kandi bakoresha uduseke twose yaba Access, Evasion, Access Plus na Evasion Plus. Muri cyo kiringo nyene hazuba kandi koroheza abanywanyi ba Canal Plus mugihe baguze agaseke bahorana bagaca bironkera iminsi 15 yo kuraba amashene yose ya Canal. Ivyo navyo bikaba bitangurana n'igenekerezo gicenda nzero kugeza ku igenekerezo rya 31-0 uyu mwaka w'2024. Ige Mbonimpa asanzwe ajejwe ivy'ubudandaji muri iyo sosiyete aratubwira hano intumbero y'ico kiganiro hamwe n'uturusho abanywanyi bagiye kwitega.
Uno munsi turi mu munezero udasanzwe gushobora kubashikiriza yuko dufise ibikiganiro canke ikintu gishasha kije gica kuri Canal Plus naco ni kan ni kuvuga ni gikombe cha Afrika kizoca kuri Canal Plus naco ni kintu ciza kizoca kuri Canal Plus kuri chaine ya Canal Plus kan ni chaine icenda nayo izoba ihari kuri decodeur Canal Plus mu masanamu meza cane abantu bazoshora kuraba ko izo nkino za kan kuri iyo ntumbero twashizeho promotion nziza cyane idasanzwe kuva itarike 9 no kuvuga uyu munsi gutigushika itarike 7 z'ukwa kabiri hari promotion nziza ya kuri decodeur nayo uwifuza decodeur Canal Plus ironka 15,000 hanyuma akagura kugasekeka access kimwe 20 twaca tugira na installation 15,000 sico gusa nabasanzwe bafite decodeur za Canal Plus twabibagiye mbega twabateguriye iki abasanzwe bafite decodeur za Canal Plus bazoba bafise akajya gushora kuronka iminsi 15 babona amashene yose bitabagoye kandi bashora kuzo kwikirana inkino ijana ku ijana za kan n'ibindi bitandukanye kubera uguze agaseke nkako yarasanganywe azokwironkera iminsi 15 yirabira amashene ya Canal Plus kandi sico gusa nukuvuga yuko umuntu yarafise abonement yo yaheze canke ikirimwo kuva itarike 9 uyu munsi gushika itarike 31 z'uku kwa mbere uguze agaseke nkako warusanganywe wironkera amashene yose ya Tukanal ikibiriraho uwo mwanya nyene ushizemo amainite asa nkayo waruheruka gufata.
Tubamenyeshe kandi ko hazokina imigwi 24 ivuye mu bihugu bitandukanye inkino zikazobera mu bisagara bitanu vyo muri ico gihugu ca Cote d'Ivoire.